ngiboleke imoto yakho
eh
ngihambe sengifika ngidibala nosisi ngiyamthanda sengiyamtshela ukuthi ngiphethe ikhiye ngaleso sikhathi ngiyamtshela ukuthi hayi noma kanjani sisi ngiyayinikela kuwe manje ngiyayichaza ngayo
yonke
emva kwalokho bese uthola umhlolo uthi usisi useyangifonela ntambami useyangitshela sethi hayi no anginankinga ngicela uzongilanda ngemoto yakho ngaleso sikhathi imoto usuyithathile bengisiyabo manje sekufika ngezenjani ngiyovela manje lapha uthi imoto anginayo sasophinde ngisho
hayi
asashoyo.
Alright, now you go my nanti. Call a line at your service, come and show us it. Who shows it anyway? You mean it's so easy? Look, don't you know, can you bow? You come and pull it through, and you're standing in the corner in the 12th day.
Guns are turned, oh, Louis, you call me, so I'm going to be in the Yes, we're going to be